Bafethu lovelele phakathi. Oh, bafethu. Sibakade. Ngomunye bafethu.
Indaba ezimbi esiyibikayo njengoba sekuphinduka gadla futhi ukufa emva kokuba kudlule umculi we-hip hop owaziwayo uMalume Victor ngemuva kokubandakanyeka enkonzweni yemoto. Imbiko iyahlukahlukene iveza ukuthi lo mculi ubengahambi yedwa, kodwa-ke bakhona abanye ababili abehamba nabo, nabo abalahlekelwe imiphefumulo yabo kuyo belu lengozi. Sifisa-ke ukudlulisa amazwi enduduzo okubona bonke abathintekalayo, kubala umndeni, ihlobo nabangani, abathandi bomculo kanye nabo bonke abebebathanda labo abadlulile. Sithi
Quando le chiamo la magità, quando